Ki ngā take, hā, kinikina he pakanga ā iwi a kuia tēnei ko te kōrero mō ngā tākoro poifana ātau ki Wainganui ngā kapa Māori me ngā kapa iwi moi moi ā no ahi Tradia. Hei tā te o Kiwa McLean, kei roto ngā kapa Māori i tētahi hōpuni whakangungu i tēnei wānei kia pakari mā rohirohi ai rātau mō enei pakanga nei. Kei te whirinaki rātau ki ngā tikanga me ngā uara o te ao Māori, hei paihere hei rangi tāmiro i a rātau.
He wai wai kakama, he wai wai nukurau. He wai wai tapu hoki tēnei uri o te nōta ki te kapa.
I just feel so proud today to come play in the New Zealand Māoris. It's just a great achievement.
E whakatika ana te kapa tamatāne nei mō te tukinga Clash of the Cultures hei enei rangi whakamatua. Ahakoa he tuatahi tanga tēnei mā Pickering ki te aroā kapa. Kua piki tūranga ia i wāinga i te kapa.
I've been waiting for this moment for pretty long, and it's just a great achievement for me to come up here and do the haka.
Hau whao te kapa he tau tōhito ko tētahi ko Māhaki Rākena. Ko tāna he poipoi ngā kai tākaro hou aha koa koia te pōtiki o tēnei kapa.
Ke te whake kia rate me aha me tautoko ia rate me ngā kaupapa, ngā mahi, ai, hei whānau. Hei kapa, kia whiwhi mātou tō mātou Brotherhood me kira.
Me te aha i tēnei tau e mai moa tiāna te ahurea Māori me ona katoa.
Kei wara!
We are pushing that it's proud to be Māori, and that's a huge aspect of what we're going through here with events, not just about the football. We're out there to prove a point, we're out there to enjoy ourselves and see what results come from it.
I hinga te kapa nei kia hitereiria i tērā tau, ā ko te aronga nui i tēnei tau ko te ū ki te rautaki tākaro, kaua, ko te wiki tōria.
Ko tōku tino hehea ka mohe e ka ngana mātou, e teitoko e o mātou whānau, e whakanui i tō tātou iwi.
We get to show the mana, the haka, our pepea, and yeah, it's good as, because we get to like share it across the world and let other people know. It's not just a Pākehā team, it's a Māori team.
Hei te rua o ngā haora i te ahiahi o te hātarei nei kakari ai ngā tamatāne nei ki te iwi moe moe ā ki Papakura.
Ake tonu atu e!
Te o Kiwa McLean, te Karere.